woyɛ w'asɔre a menka nkyerɛ wo sɛ mennyɛ w'asɔre ɛna mense wo sɛ mennyɛ w'adwuma. Bible sɛ adom akyɛdeɛ no mu gu ahodoɔ, obiara ne ne deɛ, ɛwɔ kwan a ɔfaa so firi obiara ɛne kwan a ɔpɛ sɛ obiara de akyɛdeɛ no ɛyɛ adwuma. Nanso hwɛ ɛna ma woama w'ano antra ama woandidi ankɔ obi die mu, ɛsiane sɛ nea ɔma n'ano tra na ɔdidi kɔ obi die mu no ɔwɔ ho asotwe. Woyɛ wo deɛ, yɛ wo deɛ, obi so yɛ ne deɛ, ma ne nyɛ ne deɛ, ɛnkɔmbrande nnipa ne deɛ in a different way. Sabi wo kan twerɛ kronkron no a ɛmmerɛ a yesu frɛɛ n'asuafoɔ no na w'adwuma obiara yɛ na ɔbɛka wɔ mu nyinaa bom ɛyɛ ɔmo asafo baako na ɔfrɛ ɔmo asuafoɔ. Nti yɛn nyinaa no yɛwɔ adwuma a yɛn nyinaa yɛyɛ ɛna awurade afrɛ yɛn nyinaa bom na wɔayɛ yɛ baako sɛ ɛyɛ n'asuafoɔ ɛwɔ asase so. Yɛmbɔ ne nsa mpaka no ho dawura. Ɛnti sɛ yɛbɔ awurade nsa mpaka no dawura a momma yɛmmɔ na yɛngye nnipa nkwa. Awurade baayɛ no ne Awurade Jesus Christ wɔabɛka nsɛmpa no nko ara ɔbɛgye nnipa fi ɔmo pokyerɛ mu, ɔmo haw mu, ɔmo ahohiahia mu. Enti wo so sɛ woka nsɛmpa no a ɛyɛ ɛnyinaa yɛka nsɛmpa no ahema mu nsɛmpa no yɛyɛka na mmom kyerɛ nnipa no ɔkwan a ɔmfa so na ɔmfiri n'ahohiahia mu, ɔmfiri ne haw mu sɛnea ɛbɛyɛ woka nkwagyeɛsɛm no a ɛbɛkɔ n'aso na wɔte na Awurade ba a wɔhu sɛ woyɛ adwuma pa de maa no. Menim obi ampere so ɛna mene obi ani asɛm. Ɛwɔ kwan a Awurade frɛ wo, ɛwɔ kwan a ɔse yɛ n'adwuma ɛna wɔ kwan a me so Awurade afrɛ me ɛna ɔse wakyerɛ me kwan a me so menyɛ n'adwuma. Enti yɛ wo deɛ na menyɛ me deɛ na da no so a menim mmienu ɛbɛka kɔbu akonta akyerɛ agya no sɛ wo deɛ na woyɛɛ no yie anaasɛ me odiyifoɔ nsia sare prophet nsia sare me tii me deɛ na meyɛɛ no yie a Awurade na ɛbɛkyerɛ da no so a ɛyi na ɛbɛkɔ akɔbu akonta na mmom ɛmbɛbu mu akonta na ɛnka nkyerɛ me sɛ me deɛ ne mfiri nyame, memfiri nyame sabi mefiri wo maame anaa mefiri wo papa anaa mefiri wo maame bo kaase wo kasa a ɛyɛ momfa adwento ho ate Awurade mfa me fom so nkyɛn na mmom sɛdeɛ a yɛn Awurade Yesu Kristo kɔ asɔre dan mu na nnipa bi ɛredi dwa wɔ hɔ na ɔfa mfe a na ɔde bo wɔ mu saa ana me so mede bɛyɛ mu sɛ wokasa na woankasa yie na woankɔndame obi asɔre a na obi adeɛ a sɛ wodeɛ na woyɛ no ɛnyɛ yie a ɛnneɛ sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo fa mfe a ɛde bo nkurɔfoɔ asɔre dan mu me nso mɛbɔ mu mede m'ano wei a Awurade de ama me mede bɛbɔ mu. Awurade de ɔfaa ne nsa ɔde ne nsa ɛne mfe a na ɔde boɔ mu ɛpam wɔ mu mede mede m'ano mɛbɔ mu apam mu na mahu sɛ yɛ moyɛ no mfasoɔ bi ani so sabi yɛmba asɔfo bi asɔre dan mu mmirika nkyɛn sɛ ɔresusu ma ɛna memba a wo naa so ɛno mmɛka ahwee yɛwo deɛ na menyɛ me deɛ Mamma no swan. Chabra no swan. The bishop. The dear need you for a sabbath. Think a sabbath brew. O Jemia, your casua. Mais dans Angelic Faith Ministries, Amo. Où je suis mon screen, bye bye.